mo ya suche ga kula mo aga chamba rutenge aga chamba mupira wa proje wa paradisme ndoga sanga
rero nako ndavuga ati byiza babanza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute hakubwira ngo biyumvire ngo bazogira ama mariage ngo ari grave ngo mariage ngo nini
ugaruka ruko ratumviza yuko ifako twiyumvira nyene kuza turacreate no duto duto twikorera
wewe gene urabe byakunda ubikunde nawe byo yankana ubyanye
Reka nsubire ndabayikaze nshuti na mwakunzi mukurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi nkuko mwama mwadukurikiranye ku munsi akanika akanyakeza kugira ngo tubandanye twigishanya twungurana ubwenge muri byinshi bitandukanye mu buzima tuzatubamwo yaba mu miryango canke aho tubaye mu mico yacu ndetse no mu mibereho yacu ni mu kiganiro c'abakundana nkuko twama turi kumwe iminsi yose kandi ntama DJ nyene twama turi kumwe n'abatumire bashasha bashasha no munsi twarose umutumire witeka tuza kuganira muri kino kiganiro ni mushasha nawe mwari mumenyereye hano numu madame agiye kutuganira byinshi yitwa madame Gisrene Nahimana nihenze niwe tugiye kuba turi kumwe muri kino kiganiro reka ndabahikaze mwebwe mwese muri kumara dukurikirana nongera mpikaze umutumire wacu uno munsi kugira ngo atwi aturamutse natwe na geko twarategeteka ryo kugira ngo tumudondore agire ko yidondora kurusha kuko navuze madame Gisrene Nahimana sinzi ngo ni mama nde sinzi ngo ngo afise abana bangahe sinzi ngo akora iki ni byiza yuko nawe aca abigira ko abitubwire kugira ngo tuze kuba mu kiganiro tuzinanye mbega ni bande bari mu kiganiro no munsi ni bande bagiye kutuyagira ndaguha ikaze madame Gisrene
ndabaramukije na bose ariko rakwirikirana iki kiganiro gica kuri BTV Burundi
yego
ndashimiye cyane nanje kubona mwanyumviriye mwiyumviriye mukantumira kandi nibaza ko tuza kuganira ku bitari bike
yego
je nitwa Nahimana Gisrene nkorera kuri Radio Televizio Nationale ndubatse mfise abana bane mu kibano banyita mama dana ni wari mfura afise imyaka 9 mutoyi nawe afise imyaka afise umwaka ni tameza 3
ego ufise umugabo umwe canke babiri
ndafise wa kubakanye n'umwe si babiri
ego uja gusanga kuko
urundi kandi
ego mwavyumvise madame Gisrene arabunyoye arabunyoye niko navuga hajye umuntu amaze kuba afise abana bane mu rugo aba yaragerageje kubaka kuko urugo ndabizi ko rugoye waramutse kwiza abana bane ugifise n'umugabo umwe ishe gito bana babaje ka gifise umugabo umwe mugumva aracyafise umugabo umwe uno munsi rero tugiye kuganira n'uyu madame mama dane tugiye kuganira na mama dane aho aza kutubwira byinshi mwavuga mwe azarera ati mbego uno munsi tuza kuganira kuki uno munsi novuga ni nkuru kurikirane rw'ibyo twagiye turabira hamwe ibyo twagiye twigira hamwe nkuko twama turiko turigishanya twarize ku bintu byinshi bitandukanye uno munsi tugize urukurikirane rw'ikiganiro twakoranye n'umwigeme yitwa RC aho twarabiye hamwe ati mbega ni iki gituma ugwaruka rwa kino gihe usanga ruriko rurasambuza inga abandi bantu abakobwa ugasanga bariko bagenda mu bagabo b'abandi uno munsi rero tugiye twararabiye hamwe turavuga tuti baravuga bamwe ati ni ndero y'ugwaruka iba idafashe abana baba bakuze nabi umunsi rero tugiye kurabira hamwe mbega ababyeyi baba bafise uruhara uruhe ku ndero y'ugwaruka nisho tugiye kurabira hamwe na madame Gisrene ego madame ushaka kutubwira mbega umubyeyi afise uruhara uruhe ku mwana
umubyeyi afise uruhara rukomeye cyane ku mwana kuko niwe muntu wa mbere abonana n'umwana kuva akimutwara mu nda gushika azahabona avuke gushika atambuke gushika yige kuvuga urumva bari kumwe n'umubyeyi abigisha baza bunganira mugabo indero ahanini umwana yikura ku bavyeyi biwe bagerageje kumwita
ati indero ihabwa nini iva ku mubyeyi ku mwana mbega ni abariko baradukurikirana kuri uno munsi umwana yohabwa indero ryari ku myaka ingahe
umwana umuntu ahahera kuyikurikirana umubyeyi akurikirana umwana kuva akivuka kujya atakubwira ngo ngaburira kujya atakubwira ngo nunyize kuvuga umuvyeyi abandanya kurikirana indero y'umwana uko atera kora gushika ndetse n'abamaze kubaka barashobora gukurikirana n'abavyeyi mu gihe babakirafite
ego uratubwiye neza yuko nkuko abavyeyi bakora dukurikirana mu byumve neza kino kiganiro kirakomeye kuko ni kiganiro kenshi abavyeyi bariko baratakaza akanovera k'abana babo babifata nk'ibisanzwe muri kino gihe kitugezemo uratubwiye neza ati kujya umwana atagufata atagusaba gufungura atagusaba ati mama ndakeneye koga wowe niwe ubukwiye kubimenya hari abavyeyi bariko baradukurikirana kuri uno munsi bavuga ati mbega uwo mwana ataragera kugusaba ati ndakeneye kumbwira ibi nibi 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 iyo ndero uwo yimuha gute mbega aho iyo ndero ni iyi
indero novuga ni imwe bita iyo kubyiko rero kugira ngo umuntu ashobore kuyitanga kujya nyene umwana umugira umugenzi kuva akiri muto ntagutinye kugira ngo aze ashobore kuguruka imbere yawe muze muraganira ku tuntu tutari duke bivanye n'imyaka ubona ari karegereza urumva rero muri ibyo biganiro umubyeyi azaragirana n'umwana haragera igihe sinovuga ngo ngutangure ngo nko ku myaka itanu ahandi wagumye mukankamira oya uramworoshe ukamubwira umugenzi kuko wigize igihangange ngo urakankama naho nyine umwana ntazokwegera azo gufata ahubwo nk'igikoko kandi urumva azoca aronka inzira itari yo kumvure umubyeyi adashobora atifuriza umwana wiwe
hari abashobora kuba bariko baradukurikirana kuri uno munsi bakavuga ati wavuze ngo ni indero yo kuziko kandi bisaba ko umwana umuba hafi kamugira umugenzi hari uwo bari karadukurikirana kuri uno munsi akavuga ati basha ko numvise ko kuri BTV bavuze yuko umwana ni umugira umugenzi nanje nkaba ntafise uwo mwanya wo kugira umugenzi umwana mbyuka mu gatondo ngenda ku kazi ngaruka ku mugoroba narushe nkaje kanjyama canke nkategura utundi tuntu two mu rugo sindo nk'uwo mwanya wo kugira umugenzi umwana mbega byo babifata umwanya ungana gute kugira ngo umubyeyi agire umugenzi umwana
kujya uburonse akanya ko kuba muhira uwo mwanya ntushobora kuvuga ngo nkora gutya kiretse n'ugukorera kuri terre nka ruguru arashobora nk'iyo yamanutse kuganira n'abana baba bamukumbuye bakaganira muri iyo minsi atari hari bakamubwira ukungene byagenze mu rugo ariko cyane bavuga yuko umubyeyi atashobora kubura akanya na gato kubera iki atabura akanya none ko kuryama nahabaruje ntabura akanya ko kuryama kandi umwana arashobora kuba asanze umubyeyi ashobora gutaha abana basinziriye mugabo hajya ntihabura n'umwe amwumva hari igihe rero bamwe baca bikangura bakaza kumuramutsa kuko nabo baba bamukumbuye rero muri icyo gihe uragenda ukaraba uwo bagikanura ukamubyura hanyuma ukamubaza wiriwe gute na mahoro ngaha ryamire mwana bikaba birahetse hanyuma mugabo ntushobora kubura akanya naho bimeze gute ntushobora kubura akanya k'umwana w'iwawe urashobora kubura k'abandi kuko mugabo mutaha hamwe muba hamwe uragerageza uko bishoboka kose umwana ukamuba hafi naho wabura mu ndwi yose hagati karonka basi iyo dimanshe utajya gusenga mukaganira n'umwana akumva umubyeyi ibyo ariko aramuganirira nawe umubyeyi akumva ibyo umwana ariko aramuganirira nk'umubure ashobora kuba afite ibyo amusaba n'umubyeyi nyine arafite ibyo asaba umwana nicyo kintu
ego ndi ko ndumviriza ukuntu uri kuraduha kino kiganiro numva neza umengo umubyeyi agira ikiganiro n'umwana iyo amaze kuvuga kuko numva bisaba yuko umwana aba amara kubona umubyeyi wiwe kumenya ko asaba ashaka kumusaba ikintu mbega icyo kiyago cyo bagihera ko umwana aba ageze kuvuga icyo kiganiro hagati y'umubyeyi n'umwana cyangwa bihera mu nda
kuganira n'umwana umaze kumubona sinoje ngaha ngo mvuge muri kiritire y'iwacu ngaha mu Burundi si benshi bajya kumviriza umwana ukungena akubita mu nda kwa nyina wiwe si benshi burema babigira mugabo hariho ababikora ariko icyo nzi cyoco ni uko umwana ari mu nda baravuga ko yumva
nicyo gituma ndakubajije kino kintu kuko ariko baradukurikirana abantu ntawure neza kino kintu ndakibajije fisi gituma hari umumama nigeze kumva ariko aratanga isitwari yiwe ukuntu umwana wiwe umwana uwameze nk'umuntu mengo yaratakaje ubwenge aravuga ati umwana wanje yatanguye kugira ingorana kiri munda kuko se yaramukubita agakubita mama wiwe afise inda y'uwo mwana uwo mwana yavutse nta kintu nakimugira ubona kimujyoheye nta namajambo afise yo kuvuga nyene ubona yukume ngo n'umuntu hari kintu yabuze muga mama wa akavuga ati kuva umwana wanje avutse nta kintu nakimwe yigeze abura nakoze ivyo shobora byose muga aravuga ati yaragiye no kwa muganga aramutwara aravuga ati hari kintu yabuze akiri munda yabayeho ubuzima bubi kuko nawe wari ubayeho ubuzima bubi byo babishika ivyo bintu
ibintu birashika cyane abahinga barabivuga ndetse ndi umu specialist mu bintu bijyanye na gynecology wagabwiye kubiraba mu buzima busanzwe birabaho iyo umubyeyi yabaye menace afise imbanyi uwo mwana kenshi usanga afise ukungene ukuntu kwiwe abaho nyambari papa we yazarashwana na nyina akimufise mu nda kesha na kesha usanga abana barabaye affect kandi nabo babibamo uko nyene kandi atavyubaze urumva rero kesha barakonseye uko umubyeyi mungenze kiza atahoje aramushabuza canke ngo hari gihe bagira ama comportement hari gihe bagira ukuntu bamera bafite inda bagahinduka hari gihe usanga nk'umuntu atukana hari gihe urumva udashobora kumwihanganira muca mutukana kandi akacabona yuko wamumereye nabi rero muri ico gihe umuntu yo yaririnda prema abo babyeyi bibungenze kuko ntibaze babate kumwikomo kungesa abana babo bazovukana nico nosaba n'abafasha babo bakabibarinda cyane cyane nibo bikunda kugwako
yego
rero iyo uko kurera abana cyane uvuga yuko ibyo ni n'ukungena umuntu yo kwifata mu gihe yaba yibungenze cyane afise umubyeyi yibungenze mugabo umwana amaze kuvuka umwana wiwe amaze kuvuka ntushobora kubura icyo umuvugisha
ari
naho yowe yavutse naho kuba urakije kuvutse ujya munsi nyina ntashobora kubura icyo bavugana ibibaho
bihera hajya
nyine ndashobora kugira irungu uri kumwe n'umwana w'uriya ari wiwawe wabyaye mugabo utamubyaye vraiment arashobora kugira irungu
hari gihe rero ababyeyi ba kino gihe muri kino urabona ko turi mu gihe cyateye imbere madame Jisrene na wowe uko wakuze aho hambere cyangwa uko ababyeyi baba bafata aho hambere nibaza ko atari ko nanje nafashwe nibaza ko atari ko dana wamufashe uko wafashwe wewe muri kino gihe tugezemo hari ababyeyi benshi usanga ari barutse umwana kandi yibarutse umwana amushaka amushashaye mugakome muri kino gihe tugezemo akavuga ati ninita kuri uno mwana wanje asha ndasaza kweri ndasaza nta kibutse agace afata umwana akivutse usanga avukiye mu makreshe umwana ntaronka ka novuga cyakiyago nkuko wabivuze cy'umubyeyi n'umwana byo hari ingaruka byo babiteramwo uwo canke ubwo ruhara abo babyeyi baba ariko barurangura neza
ibyo bijyanye n'ubuzima turimo bw'iki gihe urumva umubyeyi aravuga ati jewe umwana namusiga muhira ashobora kuba adafise uwumurera yizeye kuko abakozi b'ubu baragoye udafise rero uwo wizeye umusigira ni gake utuma umusiga muri iyo kreshe ufise uburyo mugabo ndiko mvuga ko afise uburyo ukamusiga mugabo ugiye kumutora naho uragenda ukamutora ukamutahana mugenda munayaga muganira agashobora kuba ari n'akana kakiri gato kataramenya kuvuga mugana nkubwiye ko umubyeyi n'umwana batabura ibyo baganira no kumuyambira honyine biramuryohera ndetse
no kubakuze birabaryohera nkenshi k'umwana
honyine ushitse akabona mama araje aca yibuka nka kumuyambira cyangwa papa araje aca abona ati aha hantu prema ndabaye ribere ndatashe iwacu urumva rero muri icyo gihe ni ku mvo z'ubuzima abantu bazobikora kubera kuko atako bari bugire udafise ubusigira umwana ukaba washoboye kuronka aya mafaranga yo kumusiga muri kreshe uramushirayo mugabo si ukuvuga yo kuba umuhevye kandi nta konsekanse nabo dusiga muhira nyine nico kimwe kuko nta perezanse yawe ibihari kandi urumva ahanini b'imari turabira ntabyo uba uri kurabona kandi ntiwokwicara ngaho ngo uwo mwana ngo azoge umuyaga
mugana aho baravuga neza mu kirundi ati imana ifashe uwifashije ego watugerageje kutubwira byinshi bitandukanye mbega iyo watubwiye ukuntu ababyeyi buha ikiyaga abana hari ababyeyi badukurikiranye kuri uno munsi nabikubwiye avuga ati none umwana icyo kiyago no kimuha toyagikiyagiki nikiye kiyago umuvyeyi n'umwana yogirana mbega na yahima poe bovugana kuko nkuko dusanzwe tubimenyere ngaha mu mico yacu y'abarundi hariho ibintu mengo biri tabu tutavuga ubivuze umengura menje mbega nayahema point nk'umwana yoganira n'umuvyeyi bovuga ku bintu byose ku buzima bwose cyane
jewe kubinyerekeye nk'ahande kirazira kunyegeza ikintu umwana urashobora kukimunyegeza ejo akakibwirwa n'abandi bakakimubwira nabi akagifata nabi byiza rero umuvyeyi niwe yoheza aka ganirira umwana mu rurimi ashobora gutahuramwo umwana wanje ibimeze ukunuku ntuzobikore kuko ingaruka mbi zirukunuku mu gihe umwana yakuze aganira n'abavyeyi atabatinya canke abumvira kuko no kurera biragoye n'ukuri education y'abana uko imyaka igenda irakura hari igihe umwana yumvira ati jewe bajya baguma banganiriza biriya hava nje kuri bariya tungana nabo ngira ngo nibo babasunze ubwenge gusumba kugira ngo umwana akumvirereho naho nyene ntibyoroshe
nibyo gusengera
ni ibintu vrema woshira mu kwizera kuko udafashijwe n'Imana nta kuntu ushobora kwedika n'umwana wamubyaye ari umwe yo kunanira rero ugaheza ukagerageza nta muntu abura akanenge niko novuga cyangwa utunenge mugabo nibyiza Imana iba yarabimuremanye muri we bishobora kugaragara bigafasha abandi yego je no kubwira nti nta kintu cyitwa tabu kubera iyo tabu yimuhishije azoyigira ku bandi bayimubwire nabi ayipratike nabi hanyuma bizokugaruka kuza uca wicuza
ego ababyeyi bakora dukurikirana kuri uno munsi nibaza ko ikiganiro cyo no munsi kiriko kirabafasha cyane nkuko nanje kiriko kiramfasha cyane nk'ikiriko kirafasha nibuka ntakekeranye harwaruka gwishi gwaciye ngaha anye rutubwira neza ati abavyeyi baraduhohotera keshi ati hari abavyeyi bavuga ngo ugwaruka gubu gwarataye indero ngo ugwaruka gubu ngo rugenda nibigezwe ariko nibara abavyeyi ko bito babiva kuri bo harwaruka gwaciye ngaha benshi babivuze nibaza ko abasanzwe bakurikirana kino kiganiro bacumvise ariko kuri uno munsi uyu n'umubyeyi mugenzi wanyu ariko aravuga ati ni byiza ko umwana agira ibiganiro byiza n'umubyeyi hari ababyeyi benshi baba ariko baradukurikirana nk'uko twagiye tubivuga ati ni gihe tugezemo yabivuze na mama Dane aravuga ati ntibyokunda yuko twokwicara ngo tugume tureze amaboko kuko nabo bana barafungura kandi nihagera ko bafungura ntuza ko baraba mu maso urakora ego twese turabizi ko dukeneye gukora kugira ngo abana bacu batere imbere ariko garuka muri cya kibano cawe mbega ufise agacira kahe nk'umubyeyi uri gukora iki uri kurera gute ego wamutwaye muri creche none niyava muri creche uza kumwereka gute ko ari kumwe n'umubyeyi kubera urashaka kuva muri ako kazi wamuzanye muri creche n'uburuhe n'akantu ukimuhitana umuhitanye ugashoshe kumujyamika ibyo birabaho mama Dani
birashobora gushika nk'umwana mu gihe yoba atajyanye aho hantu abana kenshi bakiri bato bajya muri kenshi bagira itiro ryinshi bajyama kabiri ku munsi bwa famidi na famidi n'ibyo mu ijoro urumva rero mu gihe usanze atasinziriye neza muri ko murataha bivana naho muri ko muraja
mugabo mama Dane ntabaciriye mucyari ntihenze nibaza ko ikiganiro cy'umwana n'umubyeyi kitoba gica mu kuvuga gusa hari ama geste ushobora kugira umwana akabona ko ari kumwe n'umuntu yisanzuye n'umuntu ashobora kuba nk'akarorero sindabyara muga hari ibyo mbonesha amaso hari n'ibyo twakuriyemo na twebwe tukabona urazi iyo umwana aryamanye na mama wiwe basi umunsi umwe gusa ararushe mbwa kumva ndakunda kubona kenshi utwana usanga twajyamye ku kuboko k'umubyeyi nko ngaha usanga ari ibintu bigeretse cyane uwo mwana arafise hari umubiri n'ubundi birafise akantu bitanga iyo biri kumwe n'umuntu
ndi ko ntanga egisampe y'ibyambaye ko sindi ko mvuga abandi sinzi uko bimeze nje nk'ibyara umwana wa mbere nari nzi ko sinari na preve berso mugabo nari mfise proje yo kuyigura kubera nari nzi ko abana bose bajyamo muri berso hanyuma umwana avutse baramushyira muri berso hari muri rwakarete hanyuma arararira ijoro ryose kumbe kajya ahantu ni plastiki menga harimo menga ni base base murade nayo ko ari plastiki ukacha umufuka kwa kuntu dufuka inzoya kwacu wana dararira burinda buca okay hatubonde nawe tinari na se passezariye ne bonde nawe yavye umwana munini kandi bateya ne sezi general adashora kujyamana n'umwana ndamukira ntereza ko gwanje cyane ku umwana wawe ngaho kubera wowe ntumushora kujyama ce umwana aje kujyama iruhande yanje nabonye ari tranqui arasinzira aramerwa neza kumbe rero umwana arumva presence y'umuntu je sindi ko bwari ubushuhe mbwana niyumviye ati ngira ngo yumva ari izore ari kure hanyuma iyo projet yo kugura vya supremo ntayo nabaye nki nayo nabaye nkigira kubera nimvuye nti noba ndagataye reka nzoje turiryamarira nako gushika nyene aho umuntu agakura mu gitanda iwe gashobora kuryamana n'abandi bica bigenda nk'uko niyo iyo personal havuye ndayironka mugabo frema niyo bakinira ngo ntayo baryamamwe ari inzo yaje nkuma turaryamana ko nabonye menga birabatrankiriza aye nabaganga kenshi barakuzanira umwana iyo kimuvyara kamushira ngaho ndabora baramubwirije teste yo konka hanyuma bagaca bamugushira ngaho rero bijya bintu birafise ikintu ngira bisinyifiye
muri birafise cyane
affection y'umwana rumva ko atari wenyene ari kumwe n'umuvyeyi ari umuntu kandi nawe hajye uruyoye naho rutavuga cyane ngo rubwire iki numuntu akwijije amakondisiyo arakanya arashuha arasamura ukunyene aya
mare tumeze twese
uko twese tumeze naho tuba dukoze uretse ko kaba ariho kakivuga rero umubyeyi ashoboye kwiyegereza umwana mu gihe bishoboka atagwaye cyangwa atamerewe nabi umwana biramuryohera cyane
ego nibaze ko bariko baradukurikirana bako barumva byinshi bitandukanye hari abashobora kuba bibaza ati Jesse ndonko uwo mwanya wo kuganira n'abana sishobora mva ku kazi narusha cyane benshi bakunda kwitwaza akazi ariko nibaza ko ikiyago ntigica mu majambo gusa tuvugana nkuko twama twabivuze no kubakuze araje no kubitubwira mama Dana ati umwana arumva nkuko natwe tumeze twese ibi byose dukora dukuze n'umwana arakenera kubironka nibaza ko abariko baradukurikirana bahora bibaza ati sindo nk'umwanya wo kuganira n'abana ikiyago ntigica mu majambo hari ibintu byinshi ushobora gukora ugaha affect umuntu utarinze kuvuga ego reka mama Dane agira akatubwira mbega ingaruka zoba zihari mu gihe umuvyeyi atari kara ararangura neza uru ruhara abafise ku mwana ingaruka zoba zirimo
ingaruka zishobora gushika mu gihe umubyeyi ataronse umwanya wo kuganira n'umwana nuko umwana azo kwiga ibintu hanze kandi yibaza yuko ari iby'ukuri agaca abishyira mu buzima nawe akabigenderako nkumvura umubyeyi yari kuba yabikosoye hakiri kare ikindi nacyo ni uko nakubwiye ko baganira yega kuganira no guharira muraharira no gutukana hari n'igihe bishika mugatukana mugabo muri icyo gihe hari n'igihe umubyeyi afata ingingo yo guhana umwana ibintu bisanzwe ibyo byose n'amapratike
abana ba kino gihe ngo ntibagihana
abana b'iki gihe nabo nyine barahana gusa n'umuhana kugira ngo umurindishe inkoni mugabo uramuhana kugira ngo umwereke ko ibyo bintu yakoze atari byiza urashobora kuba waramuhanuye rimwe bikanga ugasubira bikanga cyangwa ugatwagwa n'ishavu ukamukubita ubwantu mukubita ahantu habi hashobora kumwica cyangwa akamuberera nabi kubera uba watwawe n'ishavu muhana ukamuhana nyine nk'uwukunda kandi nawe ntaheza ngo abikwankize icyo bumenye cyoco nta mwana ashobora kwanka umubyeyi ngo ni uko yamuhanye ntibirikira bigaragara na rimwe uretse yuko yaba n'abashobora gutwarwa n'abandi mu ngeso mbi kaca bafata ko ababyeyi babanka iyo bariko bahanura ngo ate mama aranya nka papa aranya nka uko bimeze aho rero wagiye
naho nyene
utebye naho nyene
ego umva n'ingaruka y'umubyeyi ntaba yaramuhaye ka kanya aho twavuze gatangurira aba ashatse ku ari gahari n'ababyeyi ntaguciriyemo bahana nabi
birashika
akama abona yuko umwana wawe ari mu makosa nigera abona ko umwana ego ni byiza ko ubona ko umwana wawe ari mu makosa mugabo naho nyene ukamenya ukuntu umwereka ayo makosa
yego
muri
ico kiganiro mugiranira n'umwana murashobora kuganira ibintu byiza mukaganira bibi akamenya aho yipoze aho wonyene uruhande abona ashobora gufata kae uri kuramuganira n'umubwira ngo rero mwananje ngo ugende ubwirire wowe ucuvuga ati none umuntu yokora iki wonyene akaca yihinyisha ariko ukondika ndabivuga abavyeyi benshi baragira ese hari gihe bitareyisi no kuvuga ngo indiro y'abana umuntu yozaragerageza arahanurwa no kwishura barahanura mukaba urumva nibyo sico kimwe nuko wogumugize gucya ngo ndarindiriye ngo umwana wanje ngo ari kwishure ngo hanyumaje muri kuru ngo arafungura ngo niyashika ntande ngo niyashika ndafungura cy'injyama arakeneye presence y'umubyeyi kumubona nawe ko yatashe kumubaza uko yiriwe ibyo birakwiye
ego nkuko mubyumvise ingaruka yagiye avuga ni nyinshi cyane nubwo twozivuga ntitwoziheza bigaruka kuri hahandi nyene twama turiko turababwira ati ibi byose bama bariko barivugira pana na jewe kuko je mwaba bavuga ati ndabivuga ndabibona ariko namanazanye abantu batandukanye ababyeyi baravuga ati ingorane ziri kubana abana bakavuga ati ingorane ziri kubabyeyi iciza rero mbona yuko mengo twogira ico duhinduye twebwe reka kubana ndetse no kubabyeyi tukagira ico duhinduye reka mama Darne ase n'uturangiriza kino kiganiro cuno munsi atubwira impanuro yanyuma canke ijambo risozera kino kiganiro yobwira ababyeyi nkawe uno munsi bakurikiranye kino kiganiro ku kigwa cyacu cuno munsi mbega ababyeyi bafite uruhara uruhe mu ndero yo gwaruka
cewe icanasozera kuno ababyeyi ko baba hafi y'abana babo bakada bararonka ku kanya naho ko bari gato mugabo bakaganira kuko umwana ntiyodara kubona nkuko nk'umushitsi canke nk'igikoko mu gihe ushitse ukankama mukada muraganira kuko iyo bishitse akagira ingeso mbi muri kazoza kiwe kuko ageze ingeso mbi acagira akazoza kazi bica bisaba rero yuko wowe uri umubyeyi uca wisubiza ko ikosa cyo gituma rero cavuga ati bagerageze bakarondera ako kanya bakaza baraganira ntibaze bite ko amakosa muri kazoza ngo sinabaye hafi y'umwana wanjye
ego ndangiza kino kiganiro mu kirundi bavuga ngo igiti kigororwa kiri gito kandi umwana si umwe harabyo badukurikiranye muri kino kiganiro cyose akumva ati esh barambiye brema kumbe akibona ko hari ahantu yari afise ikosa ubu rero je ngiye kuzohindero yanje umwana wanje wo kwana akabizomusha turerere igihugu cacu umwana si umwe niko babivuga ni wabona uwawe afise yararose iyo affection peut-être wo kwana akashobora kuba tayirose dufate yarabuze nk'abavyeyi canke nawe nyene arakeneye ko iyo affection umwana wawe yarose ko nawe uyimuha canke uye umwana si umwe ni wa bose ego ikintu kiganiro cuno munsi rero nibaza ko gitugira tugisozerere ngaha ndangiza mbira ababyeyi badukurikiranye kuri uno munsi twikebuke twigaruke tugarukere imico yacu tugarukira karanga k'ibibondo nituje ngaho ngo twame tuvuga ngo abana bacu baratugoye canke ngo indero yo gwaruka ngo irikira takara mbega uri gukora iki nk'umuvyeyi kugira ngo iyo ndero yo gwaruka igaruke abana nabo badukurikiranye ugwaruka mbega nawe kumanura ababyeyi baguha canke wewe ega n'umwana arashobora guhanura umubyeyi wewe ubwawe uri gukora iki kugira ngo nimba umubyeyi wawe yaba ariko arakora ibyo udashaka uramubwira ati mama je hari ibintu numvise kwa naka wewe kutarabimbwira nakantu gato ubukogeze agati mu ntoze nawe nyine ako kantu karamusigaramo ati mbega umwana wanje ibi ntambwiye bizogenda gute hama twubake imiryango yacu twubake n'Uburundi bwacu tubandanye tuba mu mahoro ndagushimire cyane madame Gisrene kubona waduhaye kino kiganiro cyari kiryoshye cyane ego nibaze ko n'ikindi gihuzozo ukatuganira ni waba ufise ikindi ku kindi kiganiro kuko ndazi ufise byinshi ngo tubwira kuko umuntu hajya amaze kubwira abana bane ari mu rugo ni ikintu gikomeye cyane
niyo mpamvu
ego wakoze cyane shimira mwebwe mwese mwadukurikiranye mu kiganiro cy'uno munsi nongera ndabatumirira kubandanye mudukurikirana ku ma réseaux sociaux yaba ku ma YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi amakomentari yanyu kandi turayakunda nizigira ko vuba tudatebye tuzotangura kuza turayatsoma kugira ngo tubandanye twungurana ubwenge mbere n'abadukurikirana kugira ngo bumve mbega abo badukurikirana ku mahezo sosyo bo babayivuga kwiki ego ikiganiro cyacu cy'uno munsi ni je mugisha Charlotte mwari kumwe fadikanye na madame Gisrene Nahimana mu buhinga bw'ivyuma hariyo Claude watumye amasanamu nawe abashikira ni Patrick yama bikora ku munsi ndabashimiye muraranirwe mu banyu no mu byanyu mubandaye mukurikirana ibiganiro cha kumbonesha kure yanyu BTV Burundi murakoze
Kuramo yasutsega kuramo agacambara
utenge
agacambara umupira wa projet wa paradisme ndogasanga
Rero niko ndavuga ati byiza babanza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute hakubwira ngo biyumvire ngo bazogira ama mariage ngo ari grave ngo mariage ngo nini
ugaruka ruko ratumviza yuko ifako twiyumvira nyene kuza tura create no duto duto twikorera
nkuko bewe genera ivyakunda ubikunde nawe byo yankana ubyanyu